aw kana lade je kany saga jigin lani bakoroni ye travel la ka ho aw kana lade ge Sagajigila ni bakoro ni yetu Ewele, nebe alofo wele Jekanyi sagajigila ni bakoro ni yetu Take it in it.